Sanibona abukile emakhaya, sinibingelele sinamukele khona lapha Amanga News. Uma uthanda amanga wamukelekile, igama lami nguphakamana kwakhumalo. Ezama phambili njengamanje kubonakala inyoka esowethu enombala ogreen noblue kanye nored. Kuthiwa le nyoka ibifake amaqhoks nemini skirt. Abayazi kahle le nyoka bathi nyoka yokuthwala. Asazi ukuthwala ikepisi noma yokuthwala igqoko.
Hey lemon parangui.
Oh, amanga shelana.
Unamanga wena. Hey suka lapho wena manje. Dumela magaetso ke dikgang tsa ura ya bosupa.